Imigomo yokunqanda i-COVID-19 ivimbela abalandeli bezemidlalo ukuthi baye ezinkundleni. Ukusuka nyakenye, imidlalo yebhola likanobhutshuzwayo ibukwa izihlalo, abantu abekho. Imigomo ye-lockdown yaba nomthelela ongemuhle emnothweni vele ontengayo. Uhulumeni uhlose ukubavumela abalandeli ukuthi bazobuka ibhola, kodwa ke lokhu kuzokwenzeka uma sebegomile.
I'm asking you to go and vaccinate. I am fully vaccinated. Here I am. I'm not sick. I'm well. I'm here talking to you.
Encourage everyone to get vaccinated. Let's beat the spread of COVID and so that we can return to play.
Izwe linemigomo eyenele kodwa ke bambalwa abagomayo njengoba abanye benongabazane.
Let us be guided by science. Let us, whenever we engage on this matter, engage from a position of science.
Iphini likamengameli wezwe uDavid Mabuza nongusihlalo wekomite elinhlanganisela yongqongqoshe nokuyikomite elibhekele imigomo yobhubhane lwesifo i-COVID-19 nguyena obehamba phambili ehola ithimba elize kule nkundla yezemidlalo.
All your cultural events and creative industries as a whole, they unite the nation. So we're looking forward to you, Minister, leading the way. If sports can lead the way towards vaccination, I can assure you that all of us, we are going to vaccinate.
Bangaphezu kwezinkulungwane engamashumi esishiyagalombili nantlano abantu asebenqotshwe ubhubhane lwesifo i-COVID-19, kanti umgomo uthathwa njengekhambi elingakwazi ukuthi lilwe nalolu bhubhane. Akekho umuntu ophoqiwe ukuthi agome, kodwa uhulumeni usenxuse abantu ukuthi bahambe bayogoma ukuze baphephe, baphephise nabanye abantu.
Lomkhankaso uphelekezelwa umculo, phela iqembu leMbube eselinqobe indondo eyiningi zama-Grammy Ladies Mibheki Mambazo labhala ingoma egqugquzela abantu ukuba ke bagome. Nanamhlanje beledlulisa umlayezo ofanayo wokugoma ukuze kuhlengwe impilo.
I-vaccine isikhona, asi-vaccinateni ukuze izwe livuleke liphindele la ekade likhona. Kuzosiza sonke ke ukuthi sivikeleke, kuphinde kusize futhi ukuthi impilo ibuyele lapho yayikhona.
I'm not a vaccination. Let's vaccinate.